ngati inuyo siya ku Burundi ngati mwakulira ku Malawi aliyense kalekalelo wazigogo wazikulu yathu amatinamiza zinthu zambiri mbiri ndelero lii ndikufuna ningokukumbusani tinthu 10 tinkhani timene ankatikambira azigogo timene titaboza koopsa kulibe scientific justification kulibe proof komanso kuli nkhani zina zake zoti ya science ndithu anachita kunena kuti izizi nde ndi zam'maluwa nde tenti yambe akuti njovu ija akayipha ili ndi nyama zambirimbiri mkati mwake muja ati mbali ina imakoma ngati nkhuku mbali ina imakoma ngati kalulu mbali ina imakoma ngati ng'ombe ndi kalekaleko if you were always intrigued kuti kodi ase njovu iyi atayipha ndeuti ungaufiretu ine ndingafune pa nkhuku ine ndingafune pa njatipo koma ndizonama njovu ni njovu there is no way ingakhale ndi ka flavor ka nkhuku no way ikhale apo komanso njovu yomweyo paja amati ikadya ungu paja ukamayenda mtchire mujongo upeza manye a njovu ndikufukula pamene njopeza ungu lija inadya lija langopya bwinobwino ati mimba mwa njovu muja ndikuti muli hit komanso the mouth ati kamwa lija ndilalikulu kuti imangomira imangomedza kenako kutuluka as a whole zonama zonama njovu imakondadi maungu koma imawaphwanya kale ndipo akalowa mkati imwe muli ma digestive enzymes muli ma digestive juices oti ayiphwanya dzungu lija ndikupanga extract machani ma nutrients nde siyani kupunamiza ana okay imene tisiyapo unaliso nkhani inake imene amakonda kukamba ya kutchire yoti kutchire kuja kuli njoka inake atumbuka ifeti amati nkhomi ena amati msonga ati njoka imene imawuluka koma imakonda kukuluma pa mutu pokhapokha simaluma thupiya nde ase kalekale ya joka maluma mtchire kamene koko kamkhala kali kuganiza kuti njoka imene chene ndi ya chabetu ikakuvulasa nde anthu amakamba zoti kalekale kunali madolo atamanyamula madzi otentha akayaphula lotentha kayamwala ndikulowa mtchire muja ukalowa mtchire muja njoka ija ikugagada pamutupo ndikuti yalowa mphula muja ndikufa ndikuti yagagada mwala uja ndikuti mano aja atani aphwanyika ndikuti yalowa basi ati iweyo dolo amene zonama so far njoka yoopsa kwambiri kuma ku Africa ko ndi black mamba kuli Egyptian cobra njoka zimene mukuyenera kusamalira koopsa puff adder koma ayi ndithu so sizoti kuli njoka zowuluka sizoti kuli njoka zoti zikugagadani pamutu amenewo ndi nthano za gogo ndi kunaliso ija yoti ati mwana asamadye madzira ifo ati mzimayi wa mimba asamadye madzira komanso ena amati mwana asamadye madzira nkhani yake ndi ya simba amene nkhuku ma 1940 kanali kachonchi kadzira kamakhala kachonchi nde kunalibeso zoti nkhuku azipasa katemera zimafa kwambiri nde madzira anali ochepa nkhani inali imeneyo yonena kuti madzira madzira akhale a nkhuku ziswe nkhuku koma sizoti kaya munthu ukadya madzira there is no evidence koma pamene papo ndikonjezerepo chenjezo kunena kuti dzira lija ndilowopyadi ngati pali chinthu chimene chili ndi cholesterol wambiri ndi dzira amanena kuti titakupasani nthenda ya mtima anthu ena amanena kuti pamwezi muzidya chani dzira limodzi basi lakwana nde mmene muja muli cholesterol koma cholesterol amakonda kukhala oyipa kwa anthu akulu makamaka amunafe kwa ana ndi azimayi bobo nde ndi imene yoyo ndi kalekale lase amati kuizinga nalo bozi nthawi zina umakhala ukunjenjemera with everything tikafika kwa azimayi ino akuti azimayi aja ukamagonana nawo amatha kukupana amatha kukupana ndi ati amatha kukuwotcha nditi maopa kwambiri ati akaza maotcha zabodza zabodza iwo aja akanangonena bwinobwino kuti akaziwa amakoma koopsa koma chenjerani chifukwa choti kunja ndi kwa matenda chenjirani chifachati mutha kumupasa mimba musana khwime koma osati kumatinamiza zoti akazama ocha iyayi so far ifeyo umboni umenewo sitinaupeze iyayi akazamene tawa yesa ifeyo amakoma osati kuwocha osati kuwocha ndekuli tinthu tambirimbiri kumalo ena ngati kumpoto kumene ndimachokera ifeyo uku mkazi uja akathamsinkhu ndikutamsekera nyumba ndikutamsekera nyumba asakasambe ku bafa ndikuti azikasamba kumsinji kaya azikasamba kuti zochitika mboye ino munthu wangu uyamba kupanga period kumene palibe chodabwisa choti chani mtayeni mpaseni advice kuti iweyo panopa wakula ukamapanga za sexes panopa utakutenga mimba komanso hygiene ikhale mwakuti mwakuti tizomanena zoti kaya ngati kuti ndi munthu oyipa ndikumuzi kwathu kumpakana panopa I think izi zimachitikabe zoti munthu amene ati mkazi wakale ndi mimba asakumbe nawo chani manda ne for example iweyo wayasha mkazi wako uja mkazi wako ali ndi mimba 1 month sakuziwa kaya iweyo kwachitika maliro kwapita kukakumba nde pamakhala effect iliyonse then pamene muziziwa ano kuti zinthu zambiri izi ndizachani zam'maluwa basi amangofuna kuzitani kumati kupyeza basi azigogo nde valiso chani kodi ndepaliso nkhani iyi ndi mavesion awiri ena amanena kuti abambawo wa bakiri muluzi bwana kapoloma ena amanena kuti ndi akamuzubanda akuti pa msonkhano analenga jacket ija kulivula ndikuliyika m'malengalenga mumule jacket ija ndikutani osagwa anthu kumaona ngati kuti ndikuti kamuzi anali okhwima koopsa anali dolo ayi ndithu zauchitsiru kodadawo ndimaona ngati agwira nsomba no okay zinali za uchitsiru chabe kamuzi sanali okhwima chabe anayi dictator chabe sizoti abambo abakiri anapangadi zimenezo komanso anthena amanena kuti ati nthawi imene yoyo tingayambana kwambiri ndi mozambike nde mozambike ija inali yayikulu ndi tinkazilimbisa mtima akuti general yohane jino yohane anatenga asilikali aku malawi ndi kuwayika mu jombo ena amati kuwayika mu handkerchief basi anthu aku mozambike aja asawaona ati komanso mozambike kufuna kubwera ku malawi kuzamenya nkhondo ndege zawo zimangoona nyanja osaona dziko ati madolo atabisa dzikoli mwa masenga guys zonama zokhazokha nkhani yake inaliyo ti ifeyo timagwirizana ndi aphwitikizi timagwirizana ndi aku south africa amene anali akudana ndi manationalists akuchani aku mozambique chifukwa chake mpakana panopa ku mozambique ifeyo samatikonda iyayi amadana nafe chifukwa choti timagwirizana ndi aphwitikizi timagwirizana ndi ndani ndi anthu azungu aku john aja anyway moving on kunalinso zoti chani koti inaso inaliyo ti kukalonga ati akayika malonda olo kukalonga kumudzi kuche ukapanga chibwana amakuchosa mafupa amati kuwuna umangokhala chimunthu chopanda mafupa ndikungomva kamene koko amwene aliyense amakhala ndi mantha makamaka ku boarding munthu akati ineyo kwathu ndikukalonga timaona ngati basi uyuyu ndi ati maliza basi olo kumenya mbama olo kumuyamba ndikuti akapanga react things will go down violent aye palibe umboni umenewo ndipo kukalonga kutabaiba ife mandimu maolanje mizimbe azimayi kumeneku osatheka siziteka zimene zotama kuchosa mafupa chani olo zimene zosamanira sokuphoka ati muchiweta muli ng'ombe zina zake zoti amangozisiya ziziyenda pazokha koma palibe mmene angazitani angazithupya zonama zimaphedwa ng'ombe zimene zichazi ndi matruck koma of course anthu amene akupanga report utha kuba ng'ombe zija bobo kulibe zaufiti kulibe zoti chani kungoti kumene koko kalekalelo anthu anali ndi maganizo amenewo komasi anthu anali civilized basi kunena kuti ziweto it was normal kwa anthu kuti angozisiya ziziyenda mmene zikufunira sizoti kuti chani kaya yayi ndezimenezozo zitayeni ifeyo kumene takulia ineyo kumalo inaka kutchedwa Livingstone kuli waterfall kumene koko ku waterfall kumene koko amanena kuti koko kusapite chani kusapite amapasa ndikumbika nthawi imeneyo tinali ndi trip ana school ndipo anali amapasa awiri anakanisa mwene kupita kumene kutcha amapasa ayo ndipo mmamits tinkhani taboza tozungulira anthu amapasa ndiye ndi diwidiwi ndi ngambwingambwi kumalawi timaona ngati kuti anthu amapasa aja ndi special ati wina akamwalira uku ndiye kuti wina aso ndiposavuta kumwalira iyayi zimangochitika kuti dzira la munthu wamapasa limagawanika ndikuberekana awiri koma ayi ndithu kulibe zoti kaya chani mizimu yawo is connected iyayi munthu akumpasa mbama wina woku ngati akupanga zauchisiyo wina uja ndikumakhala zabobo ndiye asayi chibwana chathu ife ndi tanamizidwa kuopsa atipasipa lilongwe paliyani ati matchalitcha afune mulungu afuna ana apose mulungu afuna ana ndiyoti ati kungotimisa magesi anthu kunyengana koopsa mmene wafunira concept imene ichayi ndi OJ kapena sex and ma swingers club amene ajawa kunja kuno ziliko zimene zijazi ngakhale kuti samakonda kuyitana anthu akudafe chifukwa choti matenda atichulukira pang'ono koma azungu makamaka ku France ndi ku Belgium amakonda kupanga zimene zijazi ndayenda 8 kilometers ndayenda 8 kilometers azungu ku Belgium ndi ku France amakonda kupanga zimene zijazi ama nthawi ya COVID ija anagwirira ama diplomats over 50 ku nyumba imodzi afuna atani akupanga sex. So this is a very common makamaka among anthu azunguwa makamaka ma Europeans amazikonda zimene zijazi and tapangapanga ndithu zimene zijazi tapangapanga ndithu zimene zijazi apusapose mulungu afuna mafana nde nkhani yake ndi imene yoyo koma sizoti muzinamiza anthu kuti chani kulilongwe kulitchalitchi kale imene chali iyayi ngati inaliko ndikuti mwina wake ana he was invited to a sex party it's a simple sex party koma kulibe zimenezi okay moving on ati kaya malo ambiri zimachitika kurumphi kuli malo ena kamati kuchombe auti akumanga nseu kumene koko akamanga lero mawa mapezeka kuti nseu uja wabweraposo kamanga lero mawa mapezeka kuti watani wabwerakoso mpakana kuli tinyimbo tambirimbiri kumene koko topanga document ati ma mysterious happenings ati mpakana anthu kuthira kaye nsembe kenako nseu uja ndikumanga popo zaboza ati kulibe kaya timati chipiri chinjoka china yake chandi chimakhala kuphiri kwina kake ndikuti chikupanga control amene akumanga misewu anda kuyenera kuchipepesa kaye kuti chitani kuti chilole saboza zimene zijazi saboza ndekuliso yoti chani kodi tilowe Blantyre what are some myths from Blantyre kumulanje tipite kumulanje ati kusapitwa kumulanje ukamapita kumulanje amayenda upeza msima mphiri upeza msima mphiri oh my god look at that is just so beautiful dawa wenza sombandi that is good okay ati kumulanje ukamakwera phiri umapeza msima mphiri muja koma ukadya sima usasiyeko komanso ati usayang'ane kumbuyo chifukwa chati ukangodya sima ija kumaliza upeza sima ija yabweramonso and it's very dangerous for you zaboza zimene zija zaboza chilungamo chake ndichoti kanthu akalekaleyo amaumawu akumene koko kamakasiya nsembe kuphiriko ndi akasiya nsembe obviously munthu odusa kumene koko ukazipeza ndiye wina akamna anapanga comment pa Facebook kuti nanga miphika imapezeka kumene kujako anasiya kondani mbuzi iwe anasiya kondi anthu kumene kujako kumapezeka somanye kumapezeka mabotolo amadzi amasiya kondi mizimu mesa amasiya kondi anthu enda kumene ndiye siyani zauchisiruzi zimene zozo zinali nkhamba kamwa za anthu akale ati kusapitwa kumene kujako yeah, you can go there. Koma monga mwa mapiri ambiri nyengo imasintha mwansanga kwambiri pamwamba pa phiri paja umatha kuzizira ndiposavuta kuti iweyo ukukwera phiri usanakozeke ndikufera kumene kujako ndekuli zinyama ndekuli madzi anthu atha kusakupeza very easy kuli ma crevasse kumene kujako kuti utakulowaka kuti munthu sangapiteko ndiye ndi zimenezo koma osamanamiza anthu ndi tinkhani takalekaletu tinkhani topanda phindutu ndi zimenezozo ndi zimene takula ifeyo tikunamizidwa ndi amaumawu adzikulu athu ndikuti osatopa amwene kutinamiza nyama imatera ati ukaona chani ukaona mleme uja mdeni olo mleme uja ukalowa mnyumba ndikuti pachitika maliro basi ena amanena kuti ukaona njiwa imodzi ndikuti uchita tsoka surprisingly ife ndiye taona njiwa ziwiri kukamenyedwa kutafika ku nyumba kuona njiwa imodzi kupita ku deni ukapeza nsima ya nkhuku nde izizi zitaeni nde tanamizidwa kwambiri you know kuti kale kaleyo anamanamizana ata kukutumizira mphedzi zaboza ndinafosafosa ineyo kunena kuti ngati mphenzi munthu amatha kuyitumiza osayitumiza nthawi ya mvula ya zuwa bwanji amadikira nthawi ya chani nthawi ya mvula kuti abise umboni saboza ngati munthu akufuna kuonesa kuti iye ndi big nthawi yabwino kutani nthawi yabwino kuphulisa mphenzi imafunika nthawi ya zuwa ija kuti okutobala kuja kumphwasula wina ake ndi mphenzi koma ayi ndithu zaboza mphenzi ndi nyengo imene ijayi ndi musamanamizane zoti kaya amatumizana mphenzi zaboza ozija zoti kaya ati munthu wolumala mukamayenda kumuseka ndikuti basi iye atha kukutembereyani ini osakusabereka ana achani ana olumala osatheka ndiye zimene zozo zitayeni ndithu amalawi anyway alawa pakuoneka kuti pali anthu ambirimbiri chonchi anthu ena anyamula matenti mpakano I hope kuti anthu ali are not homeless ndiwone ma signs ndiwone ma signs Well, it seems kuti anthu awa ndithu akugona pampano ndithu it seems kuti anthu awa akugona ndi kukhala pampano ndithu pansi pa malo awawo alright nde takambirana kwa zambirimbiri pamene popo za maboza amene anthu amatinamiza nthawi imeneyo tili ana kuti azitiopseza zazi mayi ndayankhula kwambiri nkhani iyi ndi zambiri nkhani izizi ndi zambiri koma zimene ndingazikumbukire off the top of my head nde ndi zimene zonse and I hope you enjoyed this journey ndayenda and mene ndayenderamwe ndayenda chani kuti ndayenda 8 kilometers ndiyenesa kuyenda 8 kilometers kubvaka ku 10 ne 18 kilometers 18 kilometers imene ndibwene akuyenda chifukwa choti ndikufuna ndifika apo ikwane 9 then ndizivaya ku 10 anyway ndimene tikuchitira ine ndi Morton Bhai ndimakonda kupanga ti mavideo tambirimbiri tangati ititi ndi like and subscribe and share kuti anthu ena asaziwe zoti chitsiru chija chi Morton Bhai mavideo ake chimayikako and cheers ngati mukukumbukira tinkhani taboza timene amakuuzani muli ana apangani comment pasipa kuti nafe timve kuti nafe timve anyway peace.